Welcome to Blackman TV, your home live TV. Nyakwara moga juang pichini ma ineno achil kachiel HDPO maruang jowigo wok ekar uso kataduka maduong marzamzam ma chunboma ma Migori. Samane jopiny maneni gi maumager ne uwok achil kachiel nyaka ekar uso madukano kane gidwaro ngeyo gimomiyo achil kum jogo matiyo edukano ne orodho nyathi ma nyathi school Nyamina Nega. Kendo nyaka gisani kata nyaka gisechegi pok wayudo nonro mora mora kendo nyathino ne osekaw ma oter e osuptal ka nonro mar wachno dhi nyime. Kane waloso gi kijanano mane ogogi achil kuom jotich matiyo e dukano endo mar Zamzam ne oleronwa ni nyako matiyo kanyo ne okonye kod kalam ni mondo odhi ondik godo price kata bei mar set. To bang' mano kane osekao kalam ma ondiko bei mar set kane ochopo counter to kijana moro kata achil kuom joko matiyo iye kanyo ne omako ngut lawe kata ngut sade mane orwako mar school ma otere nyaka e floor mokuongo ka orodhe e stairs. Ne TV mar Blackman Nyinga Steve Ocheng.
Thank you.